You're mine, sunshine, blue skies, white sands, limbo, steel bands, sea breeze, blue skull, day. Sun is shining, the sky is blue. All day long I'm gonna be with you. Take my guitar to this big old juice. Lay my back, gonna play some tunes. Sip my beer as clouds just float on by. Every day seems the same. Got no troubles, I got no pain. Sing my song, let the world just pass me by.
Da 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 da